Save his lane, Lord.
Roger, ingilia kilomita saba. Kwa pia. Umeshika hiyo.